bashuba umuntu n'umufana adate amazi umuntu mbwa izahaki ngo menga mwari muzinanye ntabwo mwari bwabonane
oya ari turi bwabonane eh ntari bwabonane vrema namubona birabira kuri YouTube ndamukunda kujya nyene kujya kuno yaratwenza nyene ikiganiro kajyo
kubera ko abakobwa kandi bo muri Omani na Saudia bakunda ba star
so nyamba bawe barabikoze ashaka kuvuga ati iyo muntu ndayimurungiki
kandi ugasanga ngo si umuhungu abibasaba
umuhungu rugira rondere kwa mahera umukobwa ndavuga ati ko nyimye amahera koko ndi muri Saudia beshi bazi bahembwa amahera menshi baronka amahera menshi reka ndamusarishe ndabirungike mu magroupe bamaramare harababi ego harababikora sindavyase
mpimba bazizawe mama vuta yawe ngukorere nanje
icyo wamamagari
ngukorere nanje
icyo wamamagari
nitwa Olivier Niyongabire ndu muri jwa gospel music nashaka kubasaba abakunzi ba Isaac TV mwese mugende kuri channel yanje mukore subscribe j'aime na commenter munshigikire munshigikiye muzaba munshigikiye kwa cimana ndabakunda cyane God bless
tima wanje shemeza umwami kana kanje muririmbire aso yanje rabijambo.
Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bakunzi ba Isaac TV mumeze gute mumeze neza ndashimira imana uko biri kose hama ndabifurije umwaka mushasha nkuko mubibona muri azituka umwe n'umuntu ngaha sati abari haba hari ibintu dushaka ko mumenya canke kimwe ku kindi si kimwe ku kindi ariko ukuntu bandavye ntiyatari ariko ni ikiganiro gisanzwe turafise umushyitsi so bon so mushitsi gusa kuri jewe ko ni umushitsi no kuri Isaac TV umufani wacu reka mvuge uko ni diaspora Aisha reka kwanza mbanze ndakumuna munsi Aisha ni sawa
ni sawa ndashimana urakoze nawe kunyakira muri Isaac TV ndaryohe cyane
era musaba kunzi ba Isaac TV Aisha sona bifuriza umwaka mushasha
Isaac TV ndabifurije umwaka mwiza ndaryohewe kuba turi kumwe na Sanda ego ndakunda na Isaac TV
Aisha umuntu wa mbere wajukaniye kubona muri Isaac TV yari nde
wa mbere nashaka kubona Isaac TV Isaac na Juma ngubura bose bose baratwenza
umuntu mbwa Isaac ngo menga mwari muzinanye ntabwo mwari bwabonane
oya ari turi bwabonane ntari bwabonane vrema namubona birabira kuri YouTube ndamukunda kujya nyene kujya kuno yaratwenza nyene ikiganiro kajyo
urumva twebwe mvuga ati twe na Delisa Deli pole
Delisa baje mu nyuma mwaje mu nyuma
donc wowe ahubwo watanguye gukurikirana na Isaac TV ryari wowe
jewe natanguye gukurikirana na Isaac TV ikera cyane bashike muri Oman
ni Oman cyangwa ni Saudi
Oman
Aisha uraje mbe wagiye muri Oman kai
jewe nagiye muri Oman hari kera mu gihe n'ikintu cy'imigumuko haje yagiye cy'imigumuko
wagiye muri 2015
bimaze guhera bigabanutse cyangwa ronka inzira ndico mu kera
ariko rero kandi byaravuzwe ko bano bavuga yuko kenshi usanga nabantu bagenda babibahigira mu manyanga nyanga wewe wagiye ugurise ko nawe wagiye mu nzira nyene biri legal
so je kugirira kivuga ibyo o je ku muntu yoba yarantwaye je sinagiye mu manyanga nagiye kuneza kumwumvikano je wansafirije n'umuntu w'umuryango wacu nyene kandi n'uzonsubirayo n'umuryango nyene deko je nta muntu wigeze amagarika mu nzira cyangwa mbaza ibintu nta bintu byinshi bigeze bambaza kuko abandi babaza je nta bintu byinshi bigeze bambaza
ariko kenshi kandi baravuga yuko abakobwa bagiye muri Saudia kenshi abari n'abagore batorotse no kuvuga ngo byanse ko bubaka bagace bagenda batsitsa Saudia man batsitsa abagabo babo wowe wagiye gutegarisha wari wubatse bya bimeze
cyo sinari nubatse je nani muhira iwacu
wari he
ndabigomba ndaronka ibigitabo ndabwira umuntu ari umuntu yambwiye ati tushobora kukuronderere ibyangombwa kwagenda hamwe ariye muri Omani nk'abandi tukati nta kibazo ndashobora kugenda na jewe ndabikeneye ndabikeneye ndagenda nkaraba kungene muhira nari nimeze nicaye ntacyo ko ndakora ndavuga ati acha nigire ama uje ku kindi kintu novuga ko kuba bavuga abantu bo hariya
ikintu cy'uko baba bagiye kwidandaza bidandaza nuko babadandaza bakabafata nabi
icyo no kivuga ko nta byigiro kivuga ko hariya kira muntu wese ni umutima w'umuntu uvuze ati mvuye muhira ngiye kurondera ubuzima ngiye kurondera ubuzima kuko aro benshi bari hariya
batuje ntaje ubuzima akunda gukora cyane nubwa base nk'abarundi kazi bavuye ino
so hara kazi ko hariya hara bakora kazi ko mu nzu
kurera abana
cyangwa hara n'abandi bakora akazi nyene ko gukora nyene mu maduka ibyo byo guharura amahera kudandaza iki byose bivana n'ukuntu
nabidandaza
harabiego harababikora sindabyase
ariko usanga ari nabo benshi
kira muntu wese ni umutima w'umuntu urumva si bose kuko benshi bari hariye je ku kibanza cy'iwandi novuga ko
basi wena
ku kibanza je basi novuga ko kuko narindi jewe narindi ahantu ntekanye kandi n'ahantu heza n'ubu cyo turayaga nabo bose biwanje urumva kira muntu wese ni mu mutwe hakora mu mutwe hatakoze mu mutwe mvuze ati ngiye mu bumaraya ni mu bumaraya mvuze ati ngiye kurondera ubuzima nunga akazoza k'iwanje n'umwana w'iwanje n'umuryango wanje nuko
erega nubwo hari igihe nabo bakora ibyo ubusaba gusanga batunze
kuna ego baraba ariko ntibibe byandika imbere y'imana yego kubikora barabikora ariko niba byandika imbere y'imana
none nk'ubu kenshi nk'iyo muhuye nk'umuntu mwari muzina nyine ugasanga wowe ntariko akora akazi bisaba ingufu nkamwe bisaba gukora ubundi buzi ugasanga akora ibyo onye bihora bigenda gute
buhuye muhuye muzina
ndashobora ino nka famiye yino nayo izi ko ikora nk'ibyo nyene ibyo byo gukora mu maduka izi ko wakora mu ibyo byo mu nk'ibyo byo mu nzu
ibyo ubikora uri umugenzi nkamenya ko ubikora ndashobora kumuhamagara nkamwegera akaza imbere yanjye nkamuhanura nkayimubwira ari umuntu yumva akumva atari umuntu yumva adashoboka
cyangwa none uri si uko ashobora kuronka kandi kazi abihebye
yokabura gute ni benshi bava kunuzenya kuma kontra bashaka kujya kwipangira igice kino janga hari abajya kwipangira bakironderera cyangwa akarondera ibyo bidandariza ibyo wabo hari abadandaza imuzi wari bakirangurira bafise amahera bakirangurira ariko ibyo kuvuga ngo ugiye hariya ngiye kubonana n'abahungu hari no ibyo ntabyo noshigikira kabisa nano ndafata jewe nano ndabona sinoja kubesha
ariko kandi baravuga ko ugasanga nk'abantu ino ugasanga imiryango yindi iratangarije abantu baburiye hariya kubera ngo basi kirya gihugu kimeze neza kiratujije amahoro arimwo ku buryo ko nk'umuryango utosimba umutima ufise y'umwana canke uwundi mukobwa
yani icyo uvuze ati uhisemo ukavuga ati ndarenze imirambi ndarenze ndagiye kure naho ni muhira n'umuhira naho buri ino mu Burundi cyo kuvuga ngo sinongo no hava mfira hariya none uri ngaha mu Burundi hoho ushobora gupfa kira kintu cyose ni Imana usenga Imana mani kagushoboze ibi byo kuvuga ngo gufanaho musi wewe wayandikiwe kwapfa hari gihe harabagenda hariya bakaba humenga ehe nibabwiye na boss biwabo ngo ndagwaye nano mu boss umuko agukoresha
akaguma hoze niko nkubu abazi yibaza ko atomutanga
agagira ubwoba kina cyose ni kwa uca wiha ukagira ukabwira umuhoze numu boss acabona ujya muna rahoze acha kwifatira
acha kwifatira ariko ubwo umuvugo umubwira waya yagize nabi
uramwerekanye ko atabwo bafisara n'ababikorana bakakorana n'ubwoba iki kuramubwira ati je ndagwaye akabitahura ko nawo nyina afite umubiri yambaye umubiri eh yambaye umubiri ushobora kumubwira ati ndagwaye jewe ntwara kwa muganga akagutwara kwa none uje uri kumwe n'ukorera umuntu kagumuhoze umubosi wawe yomenya gute kugwaye
cyo ariko kandi kuko ino ndazi
muhira ntiyoreka gukoresha kandi uzi ka gukoresha kandi aguhemba amahera yi
kandi waje gukora
waje gukora kazi tegezwa nyere ukora ugwaye naho uramubwira ati ndagwaye nimva namva tanga uvu fise ntwara kwa muganga akutwara kwa muganga arabantu arabatahura
none kuko nkino hariho nke hariho umenga hariho amategeko akingira abakozi bakora mu nzu na uri siri ko hariya hari ahantu bashobora kubatonganiriza basi ushobora kwitwa bakatahura ko wakorewe amakosa canke wahunyangiwe agateka ka
so hari ugwaye bakurenganije hari abatahura urya abashoboye kuba yaragusafirishije hari abagukurikiranira hariya kandi hari abagukurikiranira kuri ofisi cya ofisi nomero yo kuri ofisi ugaca telefone ugaca ubibwira ubabwiye abapolisi bagaca baza ku rugo rupango nyine ukorerako bagaca babahana
okay
byo kuvuga ngo nina nini nikubeshe jetse noja ku nta bintu jetse nzokumviza amajambo y'abantu nzokwemera ikintu niboneye ku masoko yandi
ikintu wagiye wenyine ukaraba
ikintu niboneye ku masoko yandi niho nzovuga ati ego kwiri ikintu nico ariko ibintu byo kuvuga ku muntu wagusa atarakimwe utigeze ubibona
utigeze ujayo
siwezi kubari iyo wangu abosi bo muri Saudiya n'abana babaricana
bicana
ana nawo ndabona sinoja kwemera ibyo ntazi ngo baricana ntawo nigeze mbona ntawo barica
none ayi nk'umuntu novuga ati nk'umukobwa kumbure yumvise amajambo ari nko ngaha canke no ari nk'umumama ariko ashaka kujayo kandi akabatinya ayo majambo akabavuga ati ubundi ho nosanga agashahara ari ntica nikize hari umukozi wa nyuma akoreye angahe nko basi umuntu uvuga ati u akora akazi ka nyuma ahembwa amahera make vraiment ahembwa angahe
ibyo by'amahera
sinakubajije ayo uhembwa
iyo ni siri yacu sinajya kuyivugira imbere ya kamera
cyangwa ni make
oya iyo ni siri yacu abe make abatari make tuyashima uko nyine
ah lakini ubwiye ni bisanzwe kuko hari umuntu avuga
tukazima naho
tunova nga nyimba hembwa 50 ngaha y'amarundi akavuga n'ubundi ngiye nkasanga ni nk'iya 50 cyangwa 70 sinacyo nabangiye ariko yumvise akanoti kariyo aragenda
harabagenda nyene
wowe basubuze tisha ntagishasha mwigumira aha canke
yefema ku kibanza kiwanje ku gitigi cyanje jewe umuntu nomubwira ati karibu ufise izo nguvu zo gukora ingokore kuko nta kamaro kuguma wicaye ufise amaboko akomeye ufise amaguru akomeye atamugaye bana uguma ujya gusegereza ujya gusaba hariya genda ukore ukajya bikujyama akajyama kare
okay ariko hari ikindi kintu nkunze kubona abakobwa bo muri Saudiya na Omani umenga bafite umwanya munini wa telefone cyane
umwanya munini bivana n'akazi ukora
telefone 24/7 kandi bakunda amakoro video nicyo n'ikindi bakunda amakoro video kandi ubu ubona yuko numuntu nta bintu byinshi abarimwo
bivana akazi ariko ushobora kujya gukora mu nzu uri kumwe n'umubosi wawe nta bana afise ni wowe wenyine kaba atakazi kenshi gahari icyo gituma shoboye kuba yironkera umwanya ku telefone so ewe byo ku telefone na jeho narashobora kuvuhera mu gatondo kanabyuka kare nkakora saa 12 navyuka gukora kazi nkateka ivya icayi cy'umu boss akagedanyo yagiye ukazi ko je yarafise abana bakuze nta mwana gorana yararimo kaba nkejeje sambiri mba top top
cyose biba bihe
nkaba mejeje nkaca ngenda ebane yambuja mu cyumba cy'iwawe nyambuja hehe kito kwisomera mu telefone yawe ari utuntu mabye mbari telefone yamba n'utu video kiryohera nyene kugira urongeze iminsi yo kuba
urabe na cyane cyane n'ibivugwa ngaha
kugira umvize cyangwa nshanga nkigire kuri YouTube
Isaac TV
ka Isaac TV horiyo nakunda nakunda Isaac vemera twenzewe n'uwo Juma
niwe wajukaniye kubona
nabonye naho mutaje kunegera narababaye
wari wamubwiza
Isaac nawe mubwiye kandi ewe nuhe narabimubwiye aje kuntegera yarase kuntegera wenyine nta byinshi bivuga wenyine narabizi
ane washaka te gutega ija atari umugabo wawe
kunora
afise
yakuja gutaka gutegera umuntu ni makosa
ese makosa cyangwa sangaye afise akazi kenshi ikintu cya mbere wabonye watanga bibonye kwa Isaac ni utari witeze basi kujya ku ntwari ki ukuntu uba witeze umuntu bon utarabona ariko umubonye ukavuga eh kumbe yari ameze gute ikintu cyo gutangaza
yeye adjective cyo nakundiye nakundiye ibiganiro byiza birangyohera
oye ikintu cyo gutangaza umubonye Izahake mu maso muyandi
naramubonye nyene n'umuntu nk'abandi nyene nabonye ni minsi sanzwe icyo namushimiye kujya ku ntwari ajyohe ajyosha ikiganiro akajyosha
apana mu kisi ndiko mvuga mu kiganiro ndiko mvuga Isaac washaka kumubona wahora umubona mu biganiro umubonye mu maso muyandi ikintu cyagutangaje cyangwa wakunze ni giki
nakunze
iwiwe
kuri iwe ni sempre Tira mwe kuni sembe ni bisanzwe.
Ama Juma na wamwibaza gusa.
Juma.
Ko wowe ni wamubona biratandukanye.
Namubona amumva gusa kwicu. Juma nari nzi ko ari umuntu nyere.
Urundi ruri.
Yuki gangi. Hanguma numva Juma gusa ariko nkibaza ko ari umuntu.
Hariya. Ariko susanga.
Hanguma nza kumubona ku masuku yandi. Aha. Umiyo pe. Niko nari nzi ko ari umuntu nyene. Ikigangi nyene byushe nyene ari umuntu nyene w'amahera nyene ne Isaac TV Juma twenga ba
nayafise
umufuka wiwe Mise Juma
ngo wasanze ari umuntu ari yicishije
vraiment ego je vraiment nuko cyo ntakaba ntakabi kiwe numvuga ko vraiment Juma aratekereje ni umuntu ahoze ntaja mu ndamuva ko ari vraiment
uvuga ati wo murangira no
kumurangira umuntu
cyane nawe uramukunda cyane nawe uramukunda
iyo nyemera gasha ya niyo nyemera cyaba cyo
ahubwo ndako eh bon wabuze ko wari muhira wicaye none ubu unyi nk'ubu dufata rwose nk'umusorino akakubuza ati none kandi urabona mwoba mumaze kubana deja ati ubu rero ugume ngaha tubane uwo byemeye
jewe vema yego ndamurose byokunda byokwanga yego
none uramushaka
oya kuri iki gihe sindabyumvira ndacarondera ubuzima sine nta mwanya na sindimvira byo kurongo kujya kurongogwa iki ndacarondera ubuzima bw'akazoza kiwanje n'umwana wiwanje
ndabise amakuru yuko wigeze gutereta star boy na ntunze nakimo
ne mungu urambeshe
ibyire kabisa baragukatiye cyane
oya urambeshe
ko ashobugishwe cyane ko ari imbere
yakaye
ngira hariya
yaye oyaye jewe je ndo njya kumutongoza cyane niwe yaza ko
nyine washa wamukunda kuko je nabona ntwapere narabona ntwapere
ati nyimana
yego akiri ngaha star boy tugikorana ashobora naratubona
Shai. Yere ka kombeshe je wapi?
Yatari kaniyorere tu ahubwo nk'ubu unyi nk'abantu bari kubarondera ubuzima hariya. kuko ni ibintu bikunze kuba ukabona arakora kumbura umuryango wewe nta kintu uha ariko umuhungu bakundana rino amahera ni ku rungika ugasanga hariya nawe nta nikindi afite kandi ugasanga kenshi uwo muhungu ari karana mu benshi umva ari kamubwira nubaka inzu ibiki nibiko ugasanga nta kintu nakimwe kandi hariya urazi ko ubuzi kenshi usanga buruhisha wewe ubibona gute
jeho kumwana
ubifata gute
kira kintu
cyo benshi mpora mbona bashitsi no baje kwitwara ya ibyo bintu urazi ko bihari bakajya kwitwara je namuhaye amahera ya naya akora imigambi n'iyi ayubaka ibintu binibi ariko nsanze atana kimwe kuko aho hakujya muri Congo mu mwaka uheze hari n'umu Saudiya yiyahuye ego ariho umugozi vraiment
ariho umugozi
umva yasanze yari yararungitse inoti yaragize neza umuhungu amuha umenga yamuhaye amahera rero urumva yarazi ko ajya kuraba inzu bace bagira mariage asanga na nakano nakamwe
jewe kugoro ko kungene no bifata mu bisanzwe umuhungu umukobwa niwe yabaye ubujo ikijo mujojo kugira nta kuntu yo muhenda kuvuga ati ndungikira amahera ni muhungu ntimurabonana nimuragira iki nimurakubita ku masuku yandi mumonaniye kuri WhatsApp muboneniye yamba ni mu magroupe yamba ari hehe mu ma Facebook yamba ari hehe ntaje ndamushoka ngo ndamurungikire ibyo birabaho
uvuga we nta n'umurarungi
wese si jo
munyamwaro Aisha we
jewe ngo fata muhera nkure mu mvugo yiwanje ndaherungikiye umuhungu no mubazane niwe twavyaranye umwana sino sishobora siwezi mbega naona munukira yo bari musaza wanje yo bari mukuru wanje yo bari mubyara wanje no tuba ndungikira umunyu
ariko arababaruka wonyu
siwezi
siwezi ubonye nk'umuntu ayikarizwa n'ivyo onyi tibara muri amahera cutwe
siwezi je sishobora ndakubwiye ku kibanza kiwanje nta muhungu noja guhereza amahera ngo namaraki ko ndamurungikira wo kuja kurondera akazaza kiwanje n'umwana wiwanje aho nzoshira umusaya wo kuja guhereza umuhungu ntazi ni nabiwabo ntazi biwabo ntazi ava hehe ngo ndamuha tubona
niko nene bamukundana
siwezi twakundana yakubizi kuri telefone
telefone sherisha
kuko jese je namuha amahera umuhungu niwe yaja kumpa amahera jenje guha amahera umukobwa ari
umuhungu ntaba yabafise aba nta amahera bafise ari
siwezi
ariko kandi hariho ikindi kintu bavuga ko abasaudiya
naho no kuvuga ati si kuvuga ngo ndiko ndishima sindigira iki ujya je gukundana n'umuhungu ujya gukundana n'umuhungu wari wese mbonye iki ndabaza nkaraba umuhungu no twakundana
wariwe
kunaremeze kunareha
kunareha ureha gute gahisha upima imetero zingana
ego sindi mugufi sinijemo ariko nabanza umukungane kameme ntawe uca ubyumva nyine ntano
kandi kubera iki abakobwa kandi bo muri mani na Saudiya bakunda abasitari
sinzi ibyo ku kibanza cy'iwanje ibyo ntabyo nzi kira muntu wese numva n'umutima
biravugwa ko bakunda kenshi kuru
bifata n'imitima y'abantu ibyo ntabyo rukora kuri jewe kira muntu wese n'umutima w'umuntu
nk'ababikora wohanurike kubera ko iki gihe urabona
so nyambaye barabikoze ashobora kuvuga ati uyu muntu ndabimurungikira
kandi ugasanga ngo si umuhungu abibasaba ugasanga bunyene
vana hano haragihe babirungikira umuhungu kumbe kugira amurondere ko amahera ariko bijya anabyo
umuhungu amurondere ko amahera cyangwa umukobwa amurondere ko amahera
umuhungu urugira arondere ko amahera umukobwa ndavuga ati ko nyimye amahera koko ndi muri Saudiya benshi bazi bahembwa amahera menshi baronka amahera menshi reka ndamusarishe ndabirungike mu magroupe bamaramari
nicyo gituma ba
maramaje n'umunabi wabo ndo nuko ako wabe yabigize hujya n'umuhungu
abameze nabi
ameze nabi subwe ngo aba yakoresheje
Aisha tuko turarangiza mbe hariya none nk'umuntu avuye ino azikirundi gusa z'ururimi rumwe bigenda gute bumvikana gute n'ababosi
kiramu
muvugana we nkawe we nk'umubosi wa muvugana ururimi
cyarabo cyarabo uzici igifaransa cyangwa icyongereza cyangwa english
wewe muvugana iki
cyarabo
urazi cyarabo
kivuga
wewe urazi cyarabo wacigiye hari
Ugiswahili, biranyaruka kucumva
ehe reka ndakubwira kandi mvugire nk'umwe mu cyarabu nk'uburi kurabwira ndagusabye
cyarabu ni hariya ibyo
oya ndagusabye
cyarabu ni
basi uva
oya
tusezera abakunzi ba Isaac active akanyuma Aisha akanyuma
cyarabu wapi
akanyuma
aya
nk'uburi kuravuga ati
ni Saudia sisa susa imbere ya kamera
atange na jutsu What's the English
word? That's not Jones.
It's not
Jones. You can't get a lot of no show of Kunga Nida. I hope she bought up for Gatting or a Jamadi or money. Whenever I never tease, whenever I never attack.
Ah, when you know,
so you can not go back to Vuga. Bujyana ubujuji niba ni benshi abaje hariya kurondera ubuzima bwo hariya muri Abarabu barize bararose ba diplome bararose iki kandi batunze umuryango barareza barubatse amaparasera barubatse iki eh
none nukuvuga ngo
juju eh
nubuju umuntu wese asho bikundi
wese bivana nako
yumvise
eh
ariko urase kutuvugira icyongereza n'icyarabu Aisha
si umwanya wo kuza kuruhusiho ngaho kuri kamera
So Aisha reka ndagushimire cyane biraryoshye kubona umuntu novuga abakurikirana ibintu byanyu ku munsi kaibu kandi mu Burundi kandi no muri Isaac TV bashe umuntu n'umufana adateye amazi
kata ni soda marangurira mutarangurira
soda
kandi umufana naraberetse no kuri bonani mukabemeza nyene
bose ni muravugana
ya bose nara ubwo niyo
ni wavuze ko muguma mubona
ni turabona tuvugana ku matelefone gusa
hoho mwese nta mwanya mufise rero ariko urabeshe murambona nujya na mama Farhan muravugana murabageze
nde
Farhan murabageze
mama Farhan
Fatma?
Ni jamaa yangu.
Sasa kama ni jamaa yako, niumva ko mubonana. None mumaze kubonana n'umugore w'umuntu, umugabo mwareka kubonana
gute. Ndane bijye n'umugabo afite.
Aha nyimbara yaba yasize rasio agacumba ubugarukajya. Nta bindi ukene. Nta bindi ukene. Yaa. Ni fana cyangwa amazi. Ni bijyanye n'uko birakwiye. Aba yagiye kurondera ibintu.
Oya.
Ariko kameme nubwo nkeka ivyo wifuza utabirose urabona ko bakwakiranye umutima
w'urukundo kabisa
reka ndagushimire rero
nanjye ndashimire
so abakunzi ba Isaac TV reka ndabashimire ndababwira ko ndabakunda cyane murabizi ni mwe ba bosi bacu mutagumye muraba mutagumye musheringa mutagumye mukomanta nta kigenda ya andika ni bon mutubwire ye bishobotse muze kuturamutsa nka Aisha turabyishimiye cyane mubandanye mudukurikirana nyimba ariho ushugurura video gira subscribe kugira ngo uzaze uraronka ibiganiro bishasha ndabandanye ndabifuriza umwaka mushasha mwiza mu buronke mw'ibyo mushaka umwaka tugwanye ubunebwe kuri micro ya mucho centre la terita behind camera jumadux ciao
Be mama Joyce. Kumenga wataye umutwe na mayi.
Reka cyaka papa Gloria ahubona na ataye umutwe. Mu mezi uku kwezi nayo ifise urubanza kwa dote na mariage yakaga kuzine kandi. Aho rero mama na papa wiwe siho bazoba bari bari mu gihugu cha Canada. Bashaka kubikurikirana kibiriraho kuva bitangure mpaka bihere. Aha nabuza aho mbaza naho bandange hose bo binkorera nsanze bizimbye cyane. Je nabuze ico fatana ico ndeke.
Yo, namakuru fisi.
Eh bimeze gute?
Neza na neza muntu mbere yo gusezera umwaka neza no kwifurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi 2022. Isaac TV yatuzaniye ama service yose twari tunyotewe. Ufise dot mariage gutwikurura ama anniversaire n'izindi manda zitandukanye. Ushaka ko bica ikibiriraho cyangwa ico twakwitwa live kuri YouTube na Facebook. Ushaka bica kuri page za Isaac TV cyangwa page zawe. Byose barabikora kubuhinga buhanitse kandi cyane kubiciro bitavuna na cyane cyane ko turiko turaheraheza umwaka w'ibihumbi 2021 bica byoroha kurusha.
Yeah. Aho rero urambariye none mpa adresse yaho hari nzoje kubarondera cyangwa ushobore kumpa nimero no batora
ime ikitabuze namazi mu mpange neza na neza ubakeneye Isaac TV itumbereye inyuma y'isoko yo mu Kinama ahantu kuri Kope kuhashitse ucubona inyubako igeretse kabiri ni ibiro byabo biri urashobora no kubarondera kuri 62 78 56 37 ugacuba hamagara bakagutunganiriza.
Asha urakoze reka nyaragase nje kubarondera narijya ko n'imisiri kiragenda
me
Isaac TV.